Kenshi tumenyereye abastar bacu iyo bafashe ingendo bakaba bagiye mu bihugu vya kure, mu bihugu vy'Iburaya, mu bihugu vy'Iburaya cyangwa mu bindi bihugu bitandukanye bivanye n'ibikorwa byabo vya misiyo yose vy'umuziki cyangwa ibikorwa vya misiyo yose tu biri private. Kenshi abastar menshi baraposta tukabona amafoto bari mu ndege, tukabona amafoto bari ko baradusezera, tukabona amafoto bari ku kibuga cy'indege, tukabona amafoto bari mu ndege bashitse mu biri byo bihugu. Ariko siko bimeze cyane, siko byabaye kuri kumwe mu bastar biwacu hano iwacu nyine mu Burundi. Nawe si wundi ni bwana Akes Don. Akes Don espoir numwe mu baririmvyi novuga yuko baba star of course bahani wacu mu Burundi, ariko kandi bakozereza cyane mu ndirimbo zitandukanye nka iwawe ka n'izindi zitandukanye, aho kushika kuri umwanya abarizwa mu bihugu vyo hanze y'igihugu cy'u Burundi. Ariko rero amaze iminsi kuri Facebook yiba poster apostinga ama post atandukanye, yatumye abantu benshi bambaza ibibazo byinshi kubijyanye n'uno mu artiste Akes Don. Jewe chamba oblige kurondera inkuru ziramvuye kugira tumenye ukuri kwa Akes Don. Eske Akes Don ari hehe koko? Tumije yuko Akes Don yagiye mu gihugu cy'u Burundi, yavuye mu gihugu cy'u Burundi mu gihe yasize asohoye indirimbo urubura. Indirimbo navuga yuko yari kwa majambo ari mindali biva ningene yaririmbye nabagiye barabiviriza, benshi bagiye baravuga yuko ashobora kuba ariko aradisinga aba nabariya. Akes Don rero gushika kuri umwanya ntabarizwa mu gihugu cy'u Burundi, abarizwa he? Mu bwa mbere narose amakuru yuko ari muri Tanzania muri Dar es Salaam. Ndabaza icyo agiye gukorayo, bambwira yuko agiye muri Dar es Salaam ari mu maafere yiwe. Ariko nyuma yaho tuca turabona post ziwe apostinga kuri page yiwe ya Facebook na Instagram, aho hari tariki 13 z'ukwezi kwa 12 acha postinga screenshots ati I miss my country. Ndakumbuye cyane igihugu cyanje. Ndakangwa kwanza nda ariko kuri bamwe mwizera ibikorwa byanje bandaje mukurikirana urubura muciye ngaha cha kuruta ko link. Ariko kandi inyuma y'iminsi mike aho hari tariki 18 z'ukwezi kwa 12 nyine budget niyo ndiko ndarondera kubera acha posting indi foto iboneka ko ari hanze kabisa, swat mu gihugu cha Dubai, swat mu bihugu bya kure bya Arabu. Of course acha randika ko ati budget niyo ndiko ndarondera kubera nifuza gutanga ibikogwa bihesha cyubahiro umuziki wacu. Uhura na general namubwira ati courage, ni acha kubita ko emoji like yinguvu umenga power. Ariko kandi niyahere ngaho inyuma y'iminsi buke bwaho itariki 19 z'ukwezi kwa 12 nyine acha kubita ko indi foto yifashe guhanga, ni ya foto nyine aciye ayikwega neza akubita ko ati Akes Don acha arakubita ko uko nyine. Ariko kandi inyuma y'iminsi rero itariki 20 zuku kwezi nyine kwa 12 acha posta iyindi foto ari neza mu ibarabara. Iyo foto ubona ngaho yandika ko ati ndanezerewe no kuba ibikogwa bitandukanye n'umuziki, ndanezerewe cyane kuba ibikorwa bitandukanye n'umuziki ubu biheza bihagaze neza, ubu ngiye gukora umuziki ntekanye hamwe n'ibindi bijyanye n'umuziki wanje Akes Don. Gushika kuri izo tariki 20 gushika kuri no munsi Akes Don ntaboneka kuri Facebook, ntaboneka WhatsApp, ntaboneka ahantu na hamwe bisigura yuko ari mu gacerere kadasanzwe. Ndahegerageza gushishuza murabizi yuko Isaac TV turacukumbura utuntu n'utundi kugira tubashikirize amakuru aramvuye, amakuru ahagaze neza ku baratiste biwacu, kwa star biwacu. Akes Don rero muruva yuko ya post ya nyuma avuga ati ndanezerewe no kuba ibikogwa byanje bitandukanye n'umuziki. Urumva ni bikogwa, urumva yagiye mafera atajanye n'umuziki, ati biko bigenda neza cyane. Abantu bagiriye Akes Don naragerageje kubabaza neza kubyerekeye urugendo rwa Akes Don. Ndabaza eske exactement Akes Don kwanza yaragiye koko, nivyo yaragiye cyangwa ni za showbiz z'abasani? Ati Akes Don ari mu Burundi kabisa, yaragiye hanze. Ati yagiye hehe? Ati yagiye muri yaciye za Tanzania, acagenda kuri indege muri Tanzania, aho yagiye mu gihugu cha Qatar. Iyo ni report ya mbere. Report ya kabiri ivuga yuko Akes Don ari muri gihugu cha Kuwait. Kuri muri gihugu cha Kuwait yagiye gukora akazi ku driver, like kuwa umu driver. Kudrivinga murabizi yuko hari aha kugwa aba ubuzi bitandukanye nabashiki biwacu murabizi bamwenshi bari hari ya nabadukirana benshi bari muri ivyo bihugu nyene vya Arabie Saoudite, Kuwait na handi abahungu bamwe mere bagenda muri ivyo bihugu bayo bagiye kurondera ubuzima butandukanye butandukanye bamwe bagiye kubaka abane tukumva yuko bayo bagiye mu kudrivinga gukora akazi ku drive abane mu buzi butandukanye turarunga ni makuru ati no Akes Don ari muri Dubai ni ari urumva yuko ari mvugo status tandukanye sini turamenye exactly kuri numwanya Akes Don hagaze he kuko urumva yuko aticaye aguma yiyunguruza of course no mushaka kumva yuko ari muri Dubai eje tukumva ari muri Kuwait eje tukumva ari muri Qatar kuko ni bihugu washima bigiye binegeranye cyane kandi bihugu byabara byose Akes Don rero biboneka yuko kujari numwanya ari mu Burundi yagiye mu bindi byo bihugu kurondera ubuzima ibibazo bimwe bagenda baramubaza ati Akes Don none ubuzima bwakunaniye ni mu makomantere y'izi foto nagiye ndaronka ati bamwe bagiye barakomanta ati Akes Don ko wagiye kurondera ubundi buzima hanze ese ku buzima mu gihugu cyacu cy'u Burundi bwakunaniye cyangwa ibyageze gute cyangwa gusa wafatiye voyage turavye iyi foto ahagaze neza ku barabara urabona neza yuko ari muri Dar es Salaam iyi posti ya nyuma ya postinze itariki 20 yari muri Dar es Salaam yari muri Tanzania kuko urabona n'ibendera rya Tanzania iri inyuma yiwe yari muri Tanzania ariko gushika ku numwe rero ngo ntabarigwa muri Tanzania ashobora kuba ari muri Kuwait cyangwa muri Qatar cyangwa muri Dubai ntituramenye rero exactement ibyo arimo ariko gushaka n'umwanya w'amakuru mfise nuko yagiye gukora akazi ku drive nibyita kuyunguruza kugira urondere ubundi buzima butandukanye n'umuziki kuko benshi bamuzi yuko abastar cyangwa abasani batokora ubundi buzi atari by'umuziki gusa Akes Don kandi tubabwire yuko Akes Don ari umwe mu baartiste cyangwa abastar baba entrepreneur bakomeye cyane ni umwe mu baartiste dufite mu Burundi bace n'ubwenge cyane kuko uravye turekaye rero muziki yari yamaze kugurura n'ikinyobwa cyitwa wakabia ariko icyo kinyobwa nituzi aho cyahereye kumbure uruhusha rwaratebye kumbure sinzi byabaye yari yamaze kugurura n'ikinyobwa cyitwa waka tangawizi ni kinyobwa kicari kigeze cyane warashimana nani namaze kukinywa ko ni kiri mu binyobwa nakunda cyane waka tangawizi ariko gushaka n'umwanya ibyo byose bisa n'ibyahagaze ubwiye no kwa Akes Don usanga huguruye hari abandi bantu baba hajya aba mu carama ariko atari Akes Don waka light tv televiziyo asanzwe arongoye nayo nyine sinahengeshanye kwica kugira ndabe amatrava yabo aho ageze akazi ka Wakalai TV aho kageze naho nyine naciyeho gato kugira ndabe Wakalai of course irakora iracyakora kuko biboneka yuko Akes Don nawe yafashe voyage hari abantu yasigiye responsabilité yose yo guhagarikira TV yiwe televiziyo yiwe Wakalai TV bamaze iminsi itatu bapostinze team ya wetu murabizi ko wagiye wawe tu bari muri mu masezerano na Akes Don bari mu masezerano na Akes Don kandi biboneka yuko ibikorwa byabo birabandanya ukuri kwamye urabona yuko na Sky mwisha makuru wa Wakalai TV nawe nyine aracyakora nyene kuri Wakalai amaze ikintu cindwi yose adakora ariko urabona yuko atari ko bisanzwe siko byari bimeze kuri Wakalai TV Wakalai TV yari televiziyo yagumishira ku biganiro anaha yari updates ku mwanya ariko kuri uno mwanya urabona yuko ibiganiro biko bija ku bukebuke amakomeza kwaje ku bukebuke ariko biri kose ndibaza ni gufatikwa kwa Akes Don ariko ni makuru mfise nuko Akes Don ashobora kuba ari ipanga neza ashobora kuba yagiye kuzana ivyuma urumva yuko bavuga yuko yagiye kurondera ubuzima kurondera inoti like kuba umu driver ariko kandi hariyo andi makuru yavuga yuko Akes Don yagiye kandi muri ivyo bihugu kugira azarangure ivyuma maze azane ino mu Burundi maze yugurure ibindi bikorwa bitandukanye so byose muri rusange ivyo mvuga ni Imana imuje imbere Imana imuteze imbere Imana imufashe mu vyo arimwo Akes Don ni umuntu je nemera cyane w'incabwenge cyane warashimana umutega cyane agomba arondera amastrategi atandukanye kugira ubuzima bube bubandanye so Reka tubashimire cyane iniyo nkuru narinde bafite kuko murabizi yuko mu mwaka abari yo turu tanukanye so abastar bameba baragenda abandi bakinjira abandi bakagenda uko abandi bakagenda uko iza kuno mwana rero iyo niyo nkuru mfise kubijanye na Akes Don imana rero ibananye mu gukomeza umwaka mushasha utangure neza eka tuzubana tubarondira makuru iyo tumenye uko amerewe kuko numu artiste wacu iyo nitunga y'igihugu cyacu Burundi tuza kumenya ngene rimerewe murakoze cyane rero mugiraho muba mubahwe my name is a classic in Isaac TV turi kumwanya we are on time umwanya wose inkuru yose na nyenyu isanga utarabona inkuru ngaha kuri Isaac TV menya yuko iyo nkuru ishobora kuba irimo amakenga merci beaucoup gira subscribe like na share hama wetu zasubira mu zindi stories tandukanye
Isaac TV oh.